maye maye
ulinomthandazo.
Stop! Savana friend.
Yes, sir.
Punjab.
Angi Kona.
Lemon Kos. What a boost. Nibu and La Payan.
Give up it on a boot. Let's take a boot.
Oh, come on, John.
I'm gonna drush it before I do it.
It's a track.
Yes, I
track it. Yes, I track. I'm about to. I'm about to. You know, you're gonna pay.
Oi. I'm
not going to go. I'm not going to go. I'm not going
to go. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go.
I'm not going to go.
Oh, sawuthi lo
yabo yabo izophetha lobel
uthathe phi lento yena
uthanga
uthathe phi lento
ngithathe phi I know ngikhiphe khaleni le
Uzizo dog,
uyasibuza sonke kanti amanyana lo ngidlisa wona.
Sengize ngaphinde nesamo.
Hayi uyisinima wena, uyisinima. Akuthi mnandi nje.
Fani wami nento emnandi kangaka kanti uzizo sikhopho. Asambe mbakho.
Ah, asambe manje mayi.
Ungazale mfethu. Yena homo kule sinikwe yona mfethu. Ngaphela ngaphela uba hospital la South Africa. Yes, ke busy ngaphela sayibuze eklasini, siyaphithana sasa. Uba hospital la South Africa. Khona wathi siphetho. Khona wathi uThabo. Khona wathi uMbeki. Khona wathi president, ngiyamazi president. Khona wathi umongameli. Mina ngithi president.
Oh. Babini labantu bashare isikhulu yabona uThabo
yabona uThabo yabona uThabo
uyi president uyabona uMbeki umongameli
hey ungenaphi manje la manje
oh manje la bababo
unabazana
usona bona bobabini
mama unesini yena nami sichama kanjani mina yapi ulethi
nesimpa sangumazi kahle unesini yazi
ingathi unesini usalu manje
mkhulu wabo
shuthi
okay
ama nikhulu umchito lo owasekho manje akasekho lo uthi government
ayaye labo government
liboss yabo
yena uthi president nomongameli ya kwaqale waphatha uhulumeni
yamazi loyo ngemazi
uhulumeni waphosho ngoba wadla imali yasona manje sephatha ugovernment
uthembe kulo government yena
solo
wena iphatha uThabo nompeki
ya boss yabo
bahlala ngaphi laba
angazi nami bahlali abo
imako mfethu khona nomuzi mfethu nomuzi mfethu ufana nasey'thabeni mfethu nomuzi uvele empempeni nomuzi uthabathaba phalamente
bahlala lapho
phalamente
izithakazelo zakhona
mfethu lakuphana wona phalamente phela kuthamba amanwele phela emini usu-presentation
sengiyakhumbula into ukhokhe engitshela yabo uThabo
yabona uThabo
uMbeki
mphethe lo mphethe
umongameli
ya
upresident
ya
uhulumeni ugovernment
hayi Abraham Lord
Nelson
yes
manje
yasekrah
Madiba
yabo
umuntu oyedwa phela mina ngihamba naye ngebus wayisel la iceleni kwami
eliyaphi labo ngebus
hey yes sasamba ngebus ya hambi basi ya hambi basi ya hambi basi
wesha besha ukuthiwa
uyabonga khasifase
into ngisethi
ya hambi basi ya hambi basi ya hambi basi
imaphi basi man kunzo
uyabona ngikhase fanele leli basi sehle sikhame kufaka upetrol kufaka udiesel yo ya
I'm going to be fast.
I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast. I'm going to be fast.
La happy pass la che Ay, na logi kwa telang kwa kabe kwa ngo na lozi.
Sasa mzungu lezi.
Awanza tu kumula lo.
Kumula zungu ni sasa mala
ya 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 ya.
Yabo na kwenye bafuna bam.
Awanza jimalo mbogo iplay la kula sasa nto. How? Senga sala ni anda malu.
Mfuzi la busa la mchwa mfanua.
Malume, malume, kakele ba lozi.
Ha! What the? Huh! It's so terrible! You know what I'm saying? I'm going to punish you. I'm going to send you to the last week. And I'm going to tell you what I'm going to do.
What's the meaning of this? Kwasuwa isho, watimpuwa nengesi ngisi. Impuki!
Hai yape!
Malume, una manga loya!
Ukarela bani pompano wangu, unyo wadapa!
Buso na malume una manga loya!
Ukarela bani! Bobibela nginalo nginesibela!
Mimi na ngukurumi kuniso na malume! Angbuyo! Loya! Loya ni kasuni ikongo! Loya ni kasuni tila!
Wende!
Cinema sisi cebula, cina saya hampir. So 1.1 is 1, 2.2 is 4, 3.3 is 9. Ya ada malu me? Aguas. So 1.1 at 2.2.
Ugoko! That is I was. Shut the English book, then.
Slim, my kid, one slim. After I had talents, elite talents, 25 roses. What's a 85 roses? What's 24? Slim.
Malu mampela tony pinto mbiyako. Ah na malu pinto mbiyako.
Mikona.
Mikona.
Yakin. Kung shoot nito kasi susuko nito yan.
No kulo mga susuko. Hindi mo gise. Hindi naman sa kina mo na nalapot.
Gise ka wasa ka mabobo.
Shopping!
open the shopping. Contents were entered. What's the war as a slimmer?
But the cop was from passing in my shopping.
Hey! Slim, I sent to this.
I see the home pass of Kulma in the deck.
I hope I see that. We stand pain.
Slim.
That's a full track on the shuffle shopping for now.
Zumba, Zumba, Matola, Pichila, Rasa, Zumba, Zumba,
I know people who know people. From today, I'll sell soon.
I touch my Nisha Wonke. My Nisha Banan is so sweet, you wouldn't see KFC. But I have a mission to a corner.
But baby,
what? What?
Baby, mina kwazi sayi kopaten uso wa manzi nje.
Ufuna ukuthi? Sangi river man. Sangi waterfall man. Sangi waterfront. Sangi popom. Sangi dam. Zashintsha izinto. Zashintsha izumba. Kaba kusix.
Baby. Uyazi nje ukuthi ngangumthinteni. But then ngashintsha igama lami ngaba utouch. Just for wena.
Ngoba ngiphethe kahle. Ngiphethe makhutheni.
Nangempama! Hallelujah! Siyafuna!
Hey! Some chunk of... Nangempama!
mfana wami ke usungiphelezelile ngiyabonga hamba. Sambuye. Sengila mfana wami udubule. Uzoboshwa wena. Uthathe ifeni ngoba nafiphi. Hey mfana wami wena umtshana mu dubule. Uzongidubula ngani? Ngomuzuba lalelaka uthe umshanami ngalo uhlale phansi kona ezokudubula kahle ayesiboneke ukuthi uphethe enhlobone esibhamu
dubule mfana
mhlawumbe uphethe isonto mhlawumbe uphethe 9 liter mhlawumbe uphethe 5 liter mhlawumbe uphethe 25 liter washweba sathane ayisebenzi bebu wami sithandwa sami shoko lata yami let's us settle down.
Is the name of Lord. How great is the name of Lord. And how wonderful, oh Lord. How great is your name. Great is your name of Lord. And how wonderful, oh Lord. How great is your name. And how wonderful, oh Lord.
Ngishaya two bullets manje. Ungangithusi ngama rasta.
And how wonderful, oh Lord. And how wonderful, oh Lord. And great is your name, oh Lord.
Ngiyashintsha magazini manje dubule ngesinye isibhamu we ngatha bakuthi usuwena hey baby. Kadaklas nala mazumba khamabi
Sankosi
uthoni ntombi mfana wami
ngisho
Sankosi lana hamba khona usekho
sagu ngikuqi lababa shayi
Shibat!
Ayizihlanza nkosi
Sesimhlanzileke ngabuya nge 38. Champan.
Ay mfana. Shaya 1000, 1000.
Fast your pencil up. Shatter it.
Oh, if I can hold a hold on. Oh, if I can the faith. It goes on time.
My chance
will come.
My chocolate, my flavor. My strawberry. Come, my strawberry. Oh, what's in a man's time?
You can't say it.
Are you going to use a shang at your romantic world? Come on, say food.
What's that?
Baby.
Elam Lolo, come on.
Ngiyadlala ngisena ubaby sengubabe.
I've got a suggestion to make.
Ungamsayi. Uthi baphume bonke laba.
Baby.
What?
Ngihamba nabahambayo. I walk with the walkers.
You walk with the walkers.
So I'm not going to walk. You're starting to piss me. You know what I'm going to say.
Yeah.
You are such a dick. We asked
them for tea. You skinny mother. You know what I'm talking about.
You are such a. You know what I'm talking about.
This is touch. T-O-U-C-H. The Zubula. Papa!
Hey, Satan! I'm the one I'm in here!
Oh, Manum!
That's a good one!
Oh, Manum!
That's a good one!
ngishiya
obengihlale
ngazi ukuthi uzoba nami
papa
hawo
mfana papa yena mfana papa ungazi udubuleke manje
mfana ehho
mfana sakla sakla ungafile uzodla
lelana mshana udla ungishiye
Usudla manje insalela.
Uzodla adlulasta bangishiyele. Wena nje lengumaholela ngayo. Bashi mane. Kwavela bani? Kwaqapha. Yazi kwaqapha.
Kwaqamela nje ukuthi wena
ungambiza kanje.
Uphume wathi ubone hamba.
Uhamba nabashana bami. Bafe badle nami ngifike ngidle sebengishiyelile.
Wena uShafi akusekho lutho.
Wezinkinga uthi usekushiyile.
Ngingobile mshana, ngingobile.
Ngicela ukubuza igama, amalume ubekuba igama lakhe.
Hawu. Sengubani?
Yebo.
Ngaphezu uzothola iart. Mupheka.
Shuthi benganali igama. Ungihambile, hawu.
Ngiyabona ngihambile.
Kusasa. Kana sokunuke.
Malume omncane uhambe kanjani?
Hey mfana. Yazi ngifike ngasho umzulu lokuqala. Ngadedela wasibili phela ngigagu. Ngashawa sithathu, ngashawa sine, ngashawa nowesihlanu. Ngavele ahamba intombazane ngabiza umshana ngathi mshana, thatha ingane le uyisendlini yami.
Eh.
Thatha uzodla umshana angishiyele.
Mina bese ngiyagcina ngoba vele ngimina omncanyana.
Uyawufika ukukhuthuluza wena.
Yey nina. Fuma sikito.
Yey wena. Sishimane.
Takla,
wena ucabanga ukuthi ungahle simomo nje sinje. Unje, ophathe na style mina ngiphathe style.
Ngitsa ngifika la thi ungabuza uthi liphi iblue dumela bangitshethe thonke na ngigqokile ibhoya na.
Hey wena slima. Angiqoki thonke noma kanjani. Ingaphansi. Angifaki ngayo. Ngafika abuza uthi nedumile bangitshethe uthayi. Nangugqokile uphi wena.
Wesishimane siyisidume esiyinkinga esiwukhalipha. Angugqoki uthayi noma kanjani. Ngugqoma ngama-special locations ikuphala.
Nami ngiyalapho vele.
Futhi lo menaye. Uzacile ngathi wayenela ucinasa samncane.
Wena-ke. Inyama engathile ngayiqala kini.
Wena indlakile umgodi. Ma ngingqongqoze nithi angiphoseke.
Shoko, uyi-olintshi. Ma ngingqongqoze usihlubungene.
Wena indlakile ifila. Ma ikhonkotha zakwamakhelwane nini ma ngisho njani.
Eyakwayintsha ifila nayo. Ikhonkotha sivuthu. Etcetera, etcetera, etcetera.
Wena unekhanda elikhulu impoka uma izorawunda lapha iphatha umphako.
Wena ikhanda lakho litshakile ngathi ugqeko ujeqe ophethwa ophekwa ngakatyena.
Hayi 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 ngikhathele bomalume. Lo malume lo unamehla amakhulu ngathi amagwebe omo. Ngiyadlala wesefu.
Shey, ngisabuka ungihlanganele.
Asihlanganyeli.
I'm unpredictable. I'm unpredictable. Hey, ungqede.
Yabona uthi first born yakho udusa.
Unamanga nganethwa yikhokhi ngisamncane.
Banyala manova.
Yabona usemncane, awuncelanga inene, onqela ushibhosi.
Wena ngeke ngibaningi manje isipho nasgreater.
uphume eminyango afunga ukuthi after school. Uthuma wakho benenzele ijuice uyithela lwandle.
Nani nini baningi masenihle kuthiwa take your position.